bakunzi bakanyamuji bakunzi basho tugira tujye sho tugira tujye sho tujye sho tujye sho nubwo ari umuntu yafuye je bahasho
mvita basore cengira mbaze muganga uko bimeze namwe mugende mutembere mu byumba byose utangura kumubona
Orly! Yes! Orly! Orly!
Timothée, Changé Orly. Orly, Changé Timothée.